entrena y aprende a dar el cuerpo. Amén. Manasile Pamba. Manas Kulek. Teliban de la Iglesia. Ngimalelo ephuzweni yami abazalwane bamasile lokhonani kwafika nje enhliziyweni yami ukuthi seziningi izinto nobufakazi uNkulunkulu umuntu uma ecela into ayecela uNkulunkulu uNkulunkulu uyayenza ngicela ukusho la manje ngiwasho phambi kaNkulunkulu and uzoba nobufakazi soon. Lesi sicelo esicelayo ngifuna ukwakha hawumelelo
ten rooms
ngizwela ngibazalwane bathi ten. Okay, bamakhoba kanjani? Okay, lithi iBhayibheli akukho okungenisweke kuye.